eyale video wayiposta uyongena emanzini yolanda imali.
Okay. Le video le eyaposta uyongena emanzini ya confuse abantu abaningi and i advantage yama enemies ey bayitholile opportunity to attack me. But one day I just want us to focus on that. Sike siyikhulume lanti.
Okay.
Kudala uma siya enyangeni noma kudala masiyofuna umuthi maybe Mozambique, Malawi, Zimbabwe wherever. Ebefike umkhulu akunika umuthi. Ebesethi imali yami ngicela uyoyilahlela emfuleni wangakini. Uqala uyifaka umuthi bese uyilahlele kulowo mfula. Ungifonele noma uyilahlele nje emfuleni. Yazi bese ngiyahamba ke I remember I was coming from Kenya. Kenya mangibuya khona I got this umuthi. So I wanted to test ukuthi ngempela lo muthi uyasebenza ngoba ngafika ngawufuna. Hey madala awenzele umuthi ukuthi umuntu mayefuna ungikhokhele kude angaza e-bank. Ngifuna ukubona ukuthi ngempela izofika. Wasenginika lo baba lo muthi. Wathi but Khehlelezi ngeke isebenze lento ukuthi umuntu avela aphose imali emfuleni kanje bese that's it. No. Kufanele umnike lo muthi. Umtshele ukuthi mayiseyiphosa le mali. Aqale agcobise noma vuvuzele le mali yonke. Ayivuvuzele lo muthi. Mayiqeda lapho akutshele ukuthi ngiyayiphosa ke. Bese uyayiphosa. Nawe before ungene emfuleni, kufanele wenze same thing. Mawufika kunomuthi ofanele uqale uwenze. Then bese uyangena. Definitely sure because it's like a magnet. Lo muthi uya kulo omunye umuthi futhi. Omunye imithi yakho uyigcoba la emzimbeni. La olahle khona noma kuthiwa ukuphi kuzobe ngathi magnet lento izoza kumina straight because le mithi iyazwana and then unfortunately izothola ukuthi inemali bese le mali yami ngiyithola khona so into engafika ngayenza but kwashukuthi ke sinabantu ama analysts amaningi hayi ngabona kwakuse kuyi trend inkosi yami ukunyase kuboshwele enyaweni enyaweni Khehlelezi abanye sebengena epool ayikho into ongayenza entweni enjalo people will not learn kanti if ever bebefuna ukufunda bafanele bathi ake wenze ulive maybe ukucele lo madala futhi akunike lo muthi bese wenza ulive uyenze lento siyibona sibone ukuthi ngempela izowenzeka yini ingenzeka futhi I think so ingenzeka futhi lo muthi singawulandi yenzeke futhi lona
sobonile amanye ama video online abantu bathi khona umuntu ukuthi umuntu angadubuleke noma yeah. Basobadlala ngathi
no ikhona there is
serious
yeah there is lapho ke sithola ukhakhayi noma sithola lento ishell your food a tortoise ngitshela ufood
yeah
thola yona siigande bese sithola futhi unyawo lwehashi lwangaphambili bese silithola nalesi ligaye mawufuna ukuthi abantu bawubona ngathi imove mawufuna isbam sakhe futhi kungenzeka futhi sigcine sometimes ethi tiyadubula athole sesiconsa amanzi kancane siphumi siconsa amanzi kancane thatha nama ice gaye nama ice ufake phakathi mawuso usuka la uyothola itshe lentaba phezulu nalo uzama ukulisusa nzima kancane gaya ufake endaweni bese uhlanganisa nemithi yakhona hayi akulula impela ukuthi isibhamu singene akulula bese uthola nama powder esibhamu esikhulu nesibhamu esincane yonke uyihlanganise yonke endaweni uyigaya lento ngeke akwenzeki lutho
imithi yasebenza
hey umuthi sinjenje thina sisabi siyawudla umuthi kakhulu siyawudla kakhulu hey mina ngisabi mina ngiyawudla umuthi heke kakhulu hayi kancane umuthi uyasebenza it's real khona mawuthi ukholela ngake ngacela mina ngathi ngicela abantu abawu2 ngabacela khona la kuwena ukuthi basuke bafika bebaningi ngathi ngicela nje abawu2 abafika kimi ngibenzele isigubhu nje abazothi ngisuka la kule channel yakho abazobuya futhi bazokhuluma iqiniso but even now ngayenzela cishe abantu abawu3 but angaze ngibabone bebuya bezothi hayi uKhehlelezi wangenzela ngoba phela ngaba comment abathi hayi ngayo kuyohlola wangenzela kamnandi ngayo wanginika umuthi hayi kwenza inkinga ukuthi bayafihla abantu but they are very shy ukuthi bazothi mabe mention igama lika Khehlelezi awuthwele loyo osho kanjalo miyeke kanjalo but you know the truth ukuthi mina khona ikadi ngilisusile eziko emizini eminingi abantu abaningi bahlala ko Sandton Backloop Bedford View abahlala endaweni eziphezulu yimini